telling me. Screwing yourself in the ass. Where can I like go? Estou recebendo samba longe. Who's wanted? The odds been in tails hit the mummies. The ass you will wish long. They are out there. I feel I'm touching Dombian. Ayithatha ukuba mina benganalutho. Ngayithanda nganikeza inhliziyo yami yonke. Ngoba intombazane kucala. Intombazane bengiyithanda.
Ungaze ukhawatheka kabuhlungu kanje. For uthera ungambambi mntwana. Like uthera ungalazi nethanga lakhe mntwana.
Hey, ntombazane. Sorry, sikhathele.
My friend, this lady.
Yes,
my which friend? Amanda, we got her.
My friend.
Namalang sa tulisis. Uchinchili nje, uchinchia ngathi yini ungayazi.
Yabona, kodwa mina ndiba ndithukuhlukana nomntana nam. Ungakulingi uphinde ufonelana nomntana, umntana omkhulu lapho, ungakulingi uhambixela abantu ukuthi umntana omkhuliswe nguwe.
I even left someone that I love because of you.
Stop touching me!